ewo Easter eno ehun sensem na okwa so juju no omen post sahene IGP mechre Dr. George Akufu Dampare ene ya post mpinfu bi ato ho agu nkramonte so a bus terminus ahodo wodo oni a chere hwene wo boss wa kudu linda do ne ehun kro ne ba na de one driver for e kanyina se won hwa kwanso yi wondi Easter ne yesi de be ya enko ba se wodi Easter so so e di nkunhia a e di awreho e beba fie
Esa ne se ene ena Easter afofida no eduru so ya manfo bebre na etu kwan ti no police san hene Dr. George Akufu Dampare abontoa ewo ehyen gina bia bi te se STC VIP 2M Express ene afofro bia e ka ho na ne botae nyina ene se woni akwantufo ene ahyenkafo nyina edi nsa wo so na wasan so atu ahyenkafo fo se be ya afofida bre mu no won komrika tente won ene ahyenkafo nkita hodie mu ene wode to woni mu ani mu se na ni so ade hunu ene se afi Easter afofida no emre wieye no na akwanhyia isi afrase no na afi die no eso ate
Friday. Then I'm the very much a friend of China. I was a brother. I was a brother.